ridobe apure batanganeze kambekanya mushimo yashende betsini richiko batisera vision ibenteni aburuso na burwine achikora rovisera bupfiwa ho kagara nga murepa anokujia nyimbo za vamwe ndiyamba murepa sakono ditela zwawe vi e
vivi ndi vivi ndagena dangala kholo mundi byana bft kubone chera mrepa ndi press spotlight ndi kwambo ritrikidza nini adzina light ndi dzula ndi red you can bring the fight tito the hand breaking ando tenda ndi tight kubone chera mrepa ndi press spotlight ndi kwambo ritrikidza nini adzina light ndi dzula ndi red you can bring the fight tito the hand breaking ando tenda ndi tight Zi e where venda nga December mara over a right nari beefing nga December inwi nani si right ngazwo ndi chiri mrepa niko shorter light ndi mrepa wakale TV ya black and white staring chika movie and baba babanji ngazwo chivana boso uri livulaye vanji inini rini staring ika track no imba ni nota zwino boso dzova nyi none li dovulaya nyi karumbule luvili ende ri shumise chikili ndivo tukutuku ine na vana yo ni shumise ni make sure uri zwine namba zwini pfumise na pori track ndi flop ndi kwine ni tutis kha radio ndi ngazwo vasa koni takalela ngori nga mumbulo wanu ni a balelwa dumbulela ni mbo dzidzedza tsini na disenda u totswela radio ni vudzangoho a radio ni zwifhela ngori zwe fana na kha steering ina no totswela zwitori vhudza fhedzi uri mumbulo wanu ndi muṱuku mumbulo wanu wo sekena unga thela ḽa thuthuthu arali u vhe hu vhuswa rado ri no rwa tshiphuthu zwino radio ni themba na uri ni nga takula venḓa ngori ni lindela muṅwe tshimbo ri ngono tswela hone zwi si zwanu ha mthangani a zwifhela na ri beefing nga December vhathu vha ni talela Irani ndini budzo riva koni ta chidela rine rino zwiva riva ri konishonela risoko rivonani ha ikoni uditela ende zwothe zwine nemba riva ri kotalela ni lindela trike chibori ni kono dovolola ngeno mune wayo soko dzuloni zondolola ngeno inini busy ni chi khou ikopolola vonani vha ri vhoni skima mara huna meche huna zwiṅwe zwithu zwina zwiṱoḓuri ri batch zwiḓo ni konḓelesa u tshintsha thelo sina jege khwine ni finye zwikwaṱho uri ri ni thetshelese none rap game ya konḓa i khou ṱoḓa muthu o vhibvaho muhumbuloni wanu ni funo vho tandavhuwaho tini ri ni steringi yanu skima na vho rambo hafha ndi kha music ari khou ṱoḓa zwa mitambo nangwe na vha steringi kha muvu unga si takadze ngori ni a baleliwa ni nga fokoto bvo thoma no ḓowela kopela vha nga ni vhulaya ngoṱolela a hu na nyito kha ini ho to ḓa luvhalavhala a zwivhi zwa vhudziswa ndi a ni fhira nga tshikhala ni nga thetshelesa biti na mepsa zwi na ndala tibandi ndi nga khorasi ndi repa waya waya zwambo ri laini dzo ḓala no ri zwi nga bala songo ḓiita mufhati ane khou fhaṱa songo kala kana khomba ino khwambiswa i khou shona i khou ḽa nala kani zwine nda khwamba kha ini mrepa zwi khou pfala ndi flowa jigiseni punchline ndi dokotela kha repo ndo ḓa zwavhuḓi thingo to sokotela kha thetshelese liriki mrepa dzi khou welela arali sa pfhesesi kha mafha ḽa to nṱalela ndi kale ni kha rap ya ndi khou vhona nga mbale mara ndi mini tshino khou ita uri zwithu zwi bale thi na miṅwa mingana mara nṋe ndo no vha kule a zwo ngo khakheya uri ni sendele ri ntakule arali sa ṱoḓi u takulwa rari ni bvuvhule
Ri mbo ḓi kandela phanḓa na minete ya 15 fhedzi u bva hanefhaḽa kha awara ya rathi ri tshi khou ḓivhadza uri murepa ane a ḓo wanala a tshi khou dzhia luimbo lwa muṅwe a nga ḓivha o tou dzhia vese fhedzi kana i khorasi zwayo murepa uyo u ḓo dzhielwa vhukando vhu vhavhaho vhukuma sa vhunga a tshi khou tsitsela vanrap fhasi